mang dikgomo tsatsile pirimile bana ba tsere ke tala ba tsere ke ramateka monna yo mose sane silang mabele mang dikgomo tsatsile pirimile bana ba tsere ke tala ba tsere ke ramateka monna yo mose sane khotse pele khamatso a lena le bang fale ke khumane go fela ben na khotse ka re le bang pele khamatso a lena le ya re wa le khodimo ka re tshegetsa ditaola tsa Afrika borwa tsayang palo yotlhe lo e dire lesika lengwe silang mabele ga mang dikgomo tsatsi le pirimile bana ba tshwere ke tlala ba tshwere ke ramateka monna yo mose sane silang mabele ga mang dikgomo tsatsi le pirimile bana ba tshwere ke tlala ba tshwere ke ramateka monna yo mose sane
Monna yo mose sane Thank you. That was Silang Mabele.